inyishure baduhaye gituma ishimishije ariko gituma tuzaza n'abandi abo turi kumwe ngaha muri Australia n'abari mu bindi bihugu ni kintu kidutera intege ngo aho umurundi ari wese kujya babyiyemeje ari abanyepolitiki ari abaharanira agati k'akazi na muntu ara amashirahamwe canke abantu giti cyabo abamenyeshamakuru bamwe n'abandi twiyemeje yuko aho turi hose tuzoruhuka ruko igihugu n'abanyagihugu b'abarundi basubiranye iteka iteka atari kindi kintu gisumbirije kimwe cy'uko umuntu ari umutusi abaho mu mahoro ari umuhutu abaho mu mahoro ari umutwa abo bose bakaronka akazi kubera bafite ubumenyi hagashigwaho n'abashobora gutunganya igihugu kugira ngo n'ubwo buzi buboneke mwana ngena abantu bashitse abo gusegerereza abo kuronda iyo bomokera abo guca mu mazi no mu mashamba kugira ngo bahunge igihugu cyasambuwe na CNDD-FDD nta kindi kintu rero kirusha umunezero dufise ari uko intwari ya CNDD-FDD hari umwanya yibagije yuko abantu tuzohora abantu tuzemera kukangagwa reka duce intege iri kete rero rya Australia kimwe mu bihugu bidasanzwe bifite ijambo mu isi aho bavuze bati turabibona kandi batwemera ko ibyo tubashize bagashinze imbere uburere kigiye gukurikira no kuguma tubere kuko biriko biragenda nico twibaza bo tere ntengo igihugu gisubiye ku murongo rero navuze ngo tworeka kunezerwa no kubisangiza bene wacu tubatera intege ngo aho bari mu bihugu bitandukanye babandanye basemerera babandanye bafatana mu gukoya babyemeje ngo mbasubiremo yuko ijya nama yo mu Bubiligi benshi bayifata nk'umuvuduko udasanzwe umuvuduko w'inyana ikiri kiziriko kuri kiziriko cya mbere turimo nico kuja mu buhungiro ikiziriko yosendede yibaza ko yadufatishije nuko tudashobora kujya iwacu ikiziriko sendede yadufatishije nuko ababa mu gihugu n'uwiciye umuntu atavuga ikiziriko yafatishije abantu kubatera ubwoba no kubacinyiza hamwe n'ukwiciye n'ukwangaje n'ugutoteje umukomera amashi asubiremo ko ujya mu mvuduko w'umubirigi ni kimwe mu bikorwa bikurikira ibi turi ko turakora ama diaspora abanyepolitike n'amashyirahamwe wari wese.